Chuti bakunze ibiganiro vy'inkino bica kuri Ndure TV ndahora musa nambwira kandi nk'abaha namwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya mukomizire ndi TV idasiba ko bimazanira makuru ashushe y'inkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hano iwacu ndetse no hanze y'igihugu abarezi abarongozi abakinyi bakira bamwe twita abalegende n'abandi batandukanye no musi rero turaza kuvuga ku byerekeye ingene umunsi ugira 10 wa Primus League warumeze aho inkino zari zarabandanije kundwi igira 10 ku mwigano ya Primus League Burundi kaduri kumwe n'umusisanguzi wacu uwo nawe ni Gael niterese Gael araza kudusesangurira atubwire ingene yabonye inkino z'umunsi ugira 10. Ego agatare system ndakuramukije.
Kandakuramutse bosingwa ndetse ndamuse n'abakunzi bose ba Indundi TV. Nuko barubivuze tugiye kuba turabira hamwe umunsi w'icumi wa championnat mbere yagenze gute. Bariko twarabiye hamwe umunsi w'icenda wa championnat ko waruhagaze twagiye tubona ibitandukanye byabereye mu kibuga muri no weekend niwaza ko tuzahugira byinshi tubivuze
ego dutanguriye rero ku equipe y'igipolisi cy'u Burundi hari ku munsi wa gatanu aho umugwi wa Rukizo Football Club washoboye gusindwa n'umugwi wa Vitalo Football Club igisindo kimwe ku buso tuvuge yuko ryashavu umugwi wa Vitalo wari ufise inyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Bumamuru tuvuge yuko ishavu baci bagereza kuri umugwi wa Rukinzo Football Club.
Bo nibaza ko ni match yari mu ishavu nko bivuze ni match yarimo kurondera kwihora sinavuga kwihora kwinzoga ariko no kwihora ko muri urukino rw'umupira w'amaguru no kugerageza kurondera intsinzi gufuka bya bintu bibi warumaze iminsi ukora kuko Vitalo gutsindwa ni ikipe vuma muri bitsinda bigera kuri bine bari ibintu biteye isoni ku mugwi nka Vitalo bari ibintu bibabaje abakunzi b'umugwa Vitalo kubera ko Vitalo ni ekipe y'aba legend ni ekipe yubashwe ni ekipe ifite ibikombe byinshi iyo batsinzwe ibitsindo bine bari ibintu kabisa bibabaje kandi bisa n'ibiteye isoni nubwo navuga ngo umupira w'amaguru byose birashoboka navuga ngo rero gukina n'umugwa Rukinzo bagatsinda ibitsindo igitsinda kimwe ku busa urumva ko yari match yari igoye ni match harimo guserana bikomeye match yari mwico no kwitubugarizi ku mpande zose bamwavuga bati twicungire kandi twicungire ko ariko nibaza ko gutsinda Rukinzo nayo ku munsi w'icenda itari yabonye intsinzi agaruka ku munsi w'icenda agenda ekipe ya Bumamuru yakoreye ko ekipe ya Vitalo nibaza ko ni no kuri ponda preza ukitwara neza ku rande rw'umugwa Vitalo kubona intsinzi nubwo nubwo ngo batsinze bike ariko ni miburi buri no kubakereza
ariko ku rundi ruhande nyene tugwime ngaho ku mugwa Vitalo umenyereza w'umukuru w'umugwa Vitalo Nzeyimana Mailo yemereye ubuyobozi bw'umugwi wa Vitalo ndetse haranemerera n'abakunzi b'inkino ndetse n'abamenyesha makuru yuko azorangiza igice cya mbere cyiganwa no mugwi wa Vitalo awusize mu kibazo cya mbere ingene ubona urutonde ubona yuko birashoboka yuko umugwi wa Vitalo urangiza igice cya mbere cyiganwa uri mu bibanza bine vyambere.
Bo igice cya mbere kwanza cyiganwa kirasigajemo iminsi igera kuri 5 ya championnat. Kubera ko faze arigizwa n'inkino 15 faze turigizwa n'inkino 15 ndavuga ngo rero ku bemerera yuko azabasiga mu mwanya wa mbere no musi cyatura aba Vitalo mbi gihagaze hehe Vitalo kano kanya hagaze mu mwanya w'umunani n'amanota 18 mu gihe ekipe ya mbere ari Bumamuru ihagaze mwanya wa mbere n'amanota 20 hafi na 3 urumva ko ni difference hafi y'amanota agera ku 9 urumva amanota agera ku 9 ni difference nkino zitatu eske cha twiyumvira duti izo nkino zitatu zose Bumamuru zoba yazitakaje cyanke mbega hamwe yoba yazitakaje ama ekipe nka za Burundi Sport Dynamic Messaging ngo zoba zihagaze gute cyanke ho mbega Vitalo yose izo nkino turazi neza ko izo zitsinda novuga ngo ni promise nziza kuri Mailo navuga ngo nawe ntibimworoheye kubera ko twagiye tubigaruka ko hari ibintu yifuza gukora ariko turiko turaba technicite y'abakinyi afise turiko turabyo no kwita travail technique usanga bigoye cyane kubera ko ari gihe bosingo yifuza gukora ikintu mugabo ugasanga abakinyi ufise ntibagupermite gukora icyo kintu navuga ngo ni ibintu mbona bishobora kuzomugora kubera ko ekipe zihagaze muri iya myanya zirakomeye cyane gusumba Vitalo.
Ku rundi ruhande hariya i Buganda umugwi wa Bumamuru FC ubandanya witwara neza aho wirahiye umugwi wa Flambeau de Centre ibitsindo bibiri kuri kimwe aho umugwi wa Flambeau de Centre niwe wari watanguye gutsinda igitsindo ariko umugwi wa Bumamuru uraza kwigombora urongera ko n'ikindi gitsindo cy'intsinzi bibaye bibiri kuri kimwe en faveur ya Bomamoro tuvuge yuko Bomamoro iguma yandigishije inzira iguma yicira inzira yo gutwa yo gutahukana igikombe cha Primus League muri uno mwaka
eh narabivuze nti Bomamoro rimwe muri ekipe izotanga kazi kubera ko nashashane ku yandi makipe kubera ko ibyo bakora cyane mu kibuga birafise insiguro yo guprojeta kazoza kabaho gahagaze kubera ko burya kenshi ekipe ziteri imbere zigize umumenyereza mwiza zikagira effective nziza bisha kubatuma bagera kuri ibyo bintu bifuza Bomamoro navuga ngo abakinnyi afise no munsi urabikora araba ashina kwita condition physique y'abakinnyi n'abakinnyi bahagaze neza n'abakinnyi bafise gabarit z'abakinnyi n'abakinnyi umupira w'amaguru bigaca bigaruka ku mumenyereza navuga ngo bamenyere ino championnat amaze no kuyitwara ashina mu ekipe menshi aba facilita cyangwa aba permeta kugaragaza bwa bushobozi bwabo uri kurumviriza Bomamoro karaba ni imyaka imaze muri Primus League ni equipe nabwo ngo isanzwe ni equipe tacho yohangije ndi muri equipe za Vitaro Msongati za Messaging Gods nta mateka yahatari Bomamoro ifise ariko vi yabakinyi tubona ifise no championnat muri no championnat vi mumenyereza ifise no munsi n'ubujye bitwara mu kibuga nibaza ko bishaka kuzoshikana Bomamoro kure kubera ko uravye n'urukino nkuko jeje kubivuga bakinyi no mugwa Flambeau du Centre ku mutamira 34 yabonye igitsindo barakina hafi kushika ku mutama 77 ariko imwe ku busa ku mutama 78 Bomamoro iragombora igitsindo cya mbere ku mutama 87 Bomamoro ishamo igitsindo cya kabiri nibaza ko ni motivasi idasanzwe ni akazi ka ekipe navuga ngo ifite engagement ibiri kiraza kugira ko gashaka kukwereka kubera ko gukora icyo nakwita winning from behind gutsinda bavuye inyuma ni advantage ikomeye ku ruhande rw'umugwa Bomamoro
ku ruhande hano ibujumbura ku munsi wa gatatu umugwa Abuja City wirahiye umugwa Kayanza United igitsindo kimwe ku busa ibyatumye uno mugwi wa Abuja City uva mu mirongo utukura wo gukoroka urumva yuko tuvuge yuko Abuja City kumbure yatangwe kwivyukiranya nyuma yo gusinda umugwa Kayanza United
Abuja City ku munsi wa gatatu numvise umukunzi wayo akomeye cyane yitwa Jean Paul Neymar havuga ngo nubye neho tugitangura championnat ndamubaza nti eske utangura championnat ku munsi w'icumi wa championnat Primus League ngo yango handi byaratugoye ngo mugago niho dusana bangitangura ndavuga nti Abuja City rafite ibibazo nkuko bivuze yabonye ikintu kuta inota agera kuri 3 batsinze mu gwa Kansas United ni match nayo itari yoroshe kubera ko ni ekipe zibiri twari twavuze ko kuri journée 9 zose zisanga mu mwanya umwe hariya hasi hafi munsi y'umurongo ekipe zabarizwa mu murongo wo gukoroka kandi n'ubu bitararangira ariko ni Abuja City iri muhira nubwo ngo yakoze kuri aka avantage k'abafana ku buri muhira iraprofita agakrima k'ibujumbura nk'uko ikamenyereye irashaka gutsinda mu gwa Kansas United igitsindo kimwe ku busa nubwo byumvikana ko atari victoire convaincant novuga ngo ku ruhande rw'umugwa Abuja City irashafise akazi kenshi cyane ko gukora kubera ko nubundi nubwo yatsinze ntiyagiye kure kuko nka jone kurikira bazafite urukino tacho rubaye batsinzwe bashagaruka muri wa mwanya nubwo novuga ngo nabo n'uwo byakenye ku ruhande rwa Kansas United ni ekipe iri mu bibazo ni ekipe ifite ingorane z'abakinnyi ni ekipe novuga ngo kano kanya imerewe nabi byumvikana ko babaye babagwaye babiri bagwazanya habamwe umwagira mitende acha hotel ubundi
ku rundi ruhande umugwa Olympic Stade hari muhinga kwibuga umuco watsinzwe n'umugwa Top Junior tuvuge yuko umugwa Top Junior ubandanya witwara neza mbere uranashobora no kudakoroka mu cicaro ca kabiri
imaji yarantangaje nenzi ko Olympic Stade iri muhira iza gukora ibintu bikomeye mbere mu gwa Top Junior byanse basi afume bavana kuri
inota rimwe
base nabanganya ariko anako ekipe ya Top Junior kuva mu ntara ya Kayanza imbere yuko yatanguye icyo nakwita inkino zibanze z'intango za championnat bisa n'ibitariko biraborohera anako ariko baragira comeback anako ariko baragaruka nibaza ko ku ruhande rwa Top Junior nayo ekipe mu ntara ya Kayanza navuga ngo muri kano kanya kiragerageza isa n'iyitwara neza nubwo navuga ngo nabo nyene ntibari mu kibanza gishemeye cyane ariko ni umwizero ku ruhande rw'umugwa Top Junior kuva mu ntara ya Kayanza kuja mu ntara ya Muyinga bakura amanota agera kuri 3 nibaza ko ni match yabagoye cyane ariko akuba barashobora gutahukana ayo manota no kubakeza ubwa mbere ikindi ni kuraba eske mbega ni Top Junior aba yagarutse ni Top Junior abigiye gutanga umwizero ku bakunzi mu gwa Top Junior ndetse n'abakunzi muri rusange umupira mu ntara ya Kayanza kubera ko mu ntara ya Kayanza no musa amakipe ariyo ntiyorohewe
ku rundi ruhande umugwa Le Croco hariya imakamba washoboye kunganya n'umugwa Atletico Union ibintu byatangaje abatari bake
ariko nawe nabikubwiye kundwi cyane ndahubwira nti point four y'umugwa New Oil ni ukuva inota rimwe mu ntara y'amakamba ntabwo bazokora mu minota agera kuri 3 Eh narakubwiye nti rekroko malgré y'intango no vuga ngo itemeza cyane abakunzi umupira mu rumonge itemeza cyane abakunzi muri rutsango umupira w'amaguru nubwo no vuga ngo ni equipe nayo yahimaze igihe kinini itabari ku cyicaro cya mbere n'ibintu no vuga ngo bisa n'ibiriko birabagora ariko abana ku nkino n'imiburi buri bakirira muhira mu ntara ya makamba bararonka igihe utarimwe nubwo no vuga ngo naryo nyene ntacyo riba ariko nta kintu kinini rikorera bafasha kwera ko no muzi nimbare kroko uko turiko turayiraba kira kintu inkino nyinshi za fazare yakirira muhira eske turibaza duti fazero tu izo kintu inkino nyinshi yasohotse tukaba tubona yuko muhira nizo yakiri tari kiradutsinda umuntu aca yibaza ati mbega nibasohoka aho ni rekroko izotsindira hanze canke ni rekroko izo jitangura gutsindwa ko nuburi ntibari ko baratsinda bari muhira nubwo ndavuga ngo nabonye nibari bakiye equipe ikomeye ni equipe yaguze abakinyi ni equipe ndavuga ngo yipanze mu buryo bwose equipe ya top junior se icyo no kwita uburyo bumeze neza ishobora gufata neza abakinyi ikabaha nawe ma motivation bakitwara neza nibaza ko malgré tout nubwo byari kuba byiza cyane ku ruhande rw'umugware kuruko gutsinda ni no tarimwe ku ruhande rwabo sirezita mbi cyane
ku rundi ruhande ku munsi w'Imana yari ejo aho umugwa Burundi Sport Dynamique washoboye kunganya n'umugwa Aigle Noir the Fighters ibujumbura ariko tuvuge yuko umugwa Aigle Noir the Fighters wari umaze gutsinda ibisindo bibiri uraza kubigombogwa n'umugwa Burundi Sport Dynamique gukyo urukino rubarurangiye ari bitsindo bibiri kuri bibiri benshi bari ko bari dogera umenyereza bivanye nuko umenyereza Josele bifusa bivanye nuko remplacement yakoze zitari zifitiye akamaro uno mugwi ivyanatumye uno mugwi kumbure ugombogwa ibisindo bibiri abandi bakavuga yuko kumbure nuko umugwa Aigle Noir the Fighters urukura kinizo nkino udafise umusatirizi wabo akomeye cyane rwe ndi kumana Asman Garden yabaye n'umusatirizi afise ibisindo byinshi mu mwaka uheze we ingene umubona umugwa Aigle Noir nkuko nabivuze mu ndwi iheze Aigle Noir iri kurate aho gutera imbere iriko umuvuduko wa Aigle Noir uguma ugabanuka mbere si ya Aigle Noir twari tumenyereye
ebeza ko ku ruhande rw'umugwa Aigle Noir twamye tubivuga ni Aigle Noir imaze imisiki n'inkino nyinshi
inkino zigera kuri zitanu Aigle Noir idatsinda
isa n'igaburo
zitanu yikurikiranye
ni ekipe ya Aigle Noir yagaburiye muhira n'umugwa kanzana niti dino tarimwe kurindi ni ekipe ya Aigle Noir yagaburiye hano mu gisara cha Bujumbura n'umugwa Bujasiti kuko burya barakubwira muri statistique z'umupira w'amaguru ahubwo ukina inkino zine ugabura ufumutsindwa zibiri ugatsinda zine urumva amanota araba atandatu kandi urumva wagabuye zine ugira amanota ane urumva nta nyungu ibirimo
yagabuye zine asindwa urukino rumwe mu nkino zitanu
ufumutsindwa dufate zitatu ugatsinda zibiri cyangwa ugatsinda zibiri cyangwa ugatsindwa zibiri ukanganya zibiri ugatsindwa zibiri ugatsinda zibiri ugatsindwa zibiri ugacutsinda zibiri ugafumunganya rumwe ngarumvuragira amanota agera kundwi mugabo kunganya inkino zigera kuri zine zitanu nibaza ko asakazi keza ku Rwanda rw'umugwa Aigle Noir tugaruka no kurukina rwo ku munsi w'ejo ni Aigle Noir yatangiye gutsinda ibitsindo agera kuri bibiri igitsindo cya mbere cyabonetse mu gice cya mbere cy'urukino igitsindo cya kabiri cyabonetse bakiza mu gice cya kabiri cy'urukino ariko ni pariganya ku Rwanda rw'umumenyereza Jumaine ndetse na mukeza ndetse nkeza n'abakunzi b'umugwa Burundi Sport Dynamique kuri remplacement ashoboye gukora yorohewe cyane twabonye n'umupira ukomeye cyane kwita travail imeze neza cyane n'umusore witwa Nasor ku ruhande rw'umugwa Burundi Sport Dynamic
tugarutse ngaho nyine kuri Nasor turavye urugero rwa Nasor ni umwe mu bakinyi asanzwe afise experience uravye imigwa amaze gukina mwe amaze gukina muri Atletico Olympique yakiniye umugwa Vitalo akinira Interstar akira asubira kandi akinira umugwa NTFC yagiye muri Tanzania akina muri Stand United ari kumwe na Mars Nyongabo urumva yuko ni umwe mu bakinyi kumbure ariko agarukana cya cyizere ndese aranashobora no guhamagarwa mu munsi akwire ikibazo cy'umugwi nsekura kigwi inama mu rugamba aragifise tutabeshanye umukinyi na Sor Niyonguru afise ikibanza mu mugwi nsekura kigwi inama mu rugamba
bo nibaza ko mvuze ngo afise ikibanza muri equipe nationale no bani hose cyane kubera ko kumbura se akazi kanje n'akazi k'umumenyereza aho equipe nationale jimi ndayize ndese n'abandi bakorana ariko muri rusange n'umukinyi yatweretse urugero rwiza ni Naso yakubise icyo ndakwita amasantre bakunda kuvuga ngo ara Karimu Makenzi ni umukinyi tuzakina nimero kabiri azi gukina amasantre meza cyane nka kujya twabibona mu makipe tumugane babura nkaba Marcelo
numwe mu bakinyi
aduga cyane Marcelo kina gatatu Makenza kina kabiri ni nasora kina kabiri ku rwanda rw'umugwa Brisbane Dynamic kumusweje ariko kina neza umupira ariko arafasha ina ekipe yari muri kuri warayija nimero kabiri anako hari mu mfuruka y'uburyo aduga nkukuye ariko afasha abana basore ba Hussein bagaragaza kurondera ibitsindo ni no bwako pariganya kurande ngo mumenyereza Jumaine yashobye kubyitwaramo neza na Prasama zose yakoze zabaye resi zaramufashije cyane ni Burundi Sport Dynamic twabonye idacika intege nubwo ari yamaze gutsindwa ibitsindo bigera kuri bibiri ni Burundi Sport Dynamic twabonye igumana ya endurance kugaragaza kuma barondera ni na Burundi Sport Dynamic no bwango basinze igitsindo cya mbere bagize nizo nguvu mumenyereza Prasama zimeze neza ziza gupushinga umugwi wa Burundi Sport Dynamic kugira izindi nguvu baza kuremera umugwi wa Aigle Noir Fighters ndavuga ngo by the way batitwaye neza mu cyo cya kabiri cy'urukino ni Aigle Noir twabonye itangura kugabanura inguvu mbere yuko asohotse umusore witwa Ngabo za Blanche yanasohotse by the way yababaye kosara kore no mu kingi na so ni Aigle Noir navuga ngo harimo bakinyi kumbure nko ari ubivuze no musatirizo w'abadafite muri no minsi ndetse na regularity y'abakinyi tubona no munsi tanto bagaruka tubona munsi batagaruka kubera nk'ubu bwiragaje kuri ku munsi wejo mu igore harimo Ibrahim amukino gwaheruka ngamu sana jambo jambo kuri Bujasi twari twabonyemo Aimé Fares
mu igore harimo Alain Mohamed
yes Alain Mohamed umva harimo changement y'abakinyi sinzi ko hari gutura na effectif ku mumenyereza Josele Bifubusa ariko muri rusangi turiko turabona Aigle Noir itagumariya yindi harimo changement y'abakinyi sinzi ko ari rugero rw'abakinyi umenyereza avuga ati mpindura abandi abikonotse n'uno munsi mpindura abandi ndabikonotse n'uno munsi ariko muri rusange turiko turaraba Aigle Noir yarasubiye hasi
ku rugero yaramanutse cyane
gusa nibaza ko bigoye cyane gusura kubona Aigle Noir nk'itwabonye za 2017 Aigle Noir 2018 2019 nibaza muri no myaka 2 2020 2020 turiko turabona Aigle Noir igaruka hasi bizaba binagoye cyane
ishaka
kubona igaruka muri course gikora
byashaka by'umugwa Aigle Noir urabona yuko atari gihari nta gusindwa ibisindo bibiri gusinda ibisindo bibiri byose gagael hama bagaca babigombora ni shit imikomeye mbere birababaje kubona umugwi umaze gusinda ibisindo bibiri ariko mu nyuma ukaza kubigomborwa ndese bakanayihusha n'ibindi bisindo
urabona yuko igisindo
cya gatatu Ibrahim Hussein ubwa mutoye wa Chabalala Hussein Shaban Chabalala umukinnyi w'inamba mu rugamba yahushije igisindo kiza cyane ku munota wa nyuma ipoto ahubwo tuvuge yuko Aigle Noir yagiye gukijijwa n'ipoto kuko iyo ataye ipoto
tutakubwira turavuge ayandi n'atari mu bana sebari kenguruka kubera ko nk'iyo bongera nk'iminota igera nko ku munani Aigle Noir byaye kurangiriza
yari yaremerewe Aigle Noir tutabeshanye umugwa Aigle Noir wari waremerewe
umusore Hussein hari ukuntu yari minyi mugardien umupira usa n'ubwiye ku ruhande cyane
arabacamo
ngiye kubita asanga umupira kubise ku ipoto n'ubwo yari nka inclination hino akubye abantu badafesere inyuma bari kubaramugora yari nka ubwo bushobozi bwo gushaka kubasita akerimina neza cyangwa itsinda cyangwa kugaragara kandi n'imbere y'ibyo twabonye munyego akura mu bitsinda bitandukanye kubita akuramo amashuti tukabonye n'amakorona yagiye pusa ariko hari ico nto reka kuvuga defense yo ku munsi weje ku rwanda rw'umugwa wa Aigle Noir ntitwaye neza cyane
defense
babatsinze kabisa ni bitsinda no vuga harimo yamaherere y'aba defense harimo nya communication yo kugwa go hasi y'aba defense n'umunyegori kwera ko mu bisangwe imipira babatsinze ibitsinda babatsinze byavuye ku mipira miterekano hamwe umupira avuye kuri corner barakubita umupira ugorokera mu mitwe bakinye ba defense n'umugwa Aigle Noir uruka hasi mu bakinyi barakubita umupira mu nyegora rugarura ha kudegaje kurande rwa bakinyi mu gwa Aigle Noir baza gusana basigana akurande rwa mugwa Burundi Sport Dynamic bavuga bakubise shoot igitsindo cha mbere kiva kirabonetse kandi no kurande rwa igitsindo cha kabiri urabona ko nyene yabaye icino kwita manque de communication kurande rwa mu nyego ndetse n'aba defense biza kurangira bagomba igitsindo
kurundi ruhande umugwi
ariko cyo umuntu twavuga ko nibaza ko mpa mu nkino zibizi n'imbere hamwe Aigle Noir itotsinda ibintu birashaka kubandanya biba bibica
Aigle Noir mu nkino imaze gukina turaza kuri mu rutonde urumva yuko Aigle Noir ikura koroka si Aigle Noir mu nkino imaze gukina mu nkino 10 imaze gusinda inkino zigera kuri zitatu imaze gusinda inkino zigera kuri zitatu
bahagaze
imaze kunganya inkino zigera kuri zitandatu si
basunga amanota 9 na ekipe ya mbere
urumva
muri zimwe zigera kuri zitanu bagabuye batsindamo nka zibiri shadushira kama nota 6 umva babasunga nka manota 3 n'umugabo mamuru ariko nubundi je ndabona bosingwa Aigle Noir by the way nitwo yihamba kobera ko
aracari amanota kandi amanota 9 nuwa wa mbere amurusha amanota 9 samanota menshi amanota menshi atakaje inkino zitatu Aigle Noir akazitsinda birashoboka yuko Aigle Noir afatika ibanza ikibanza cha mbere ariko kurundi ruhande hariya muruyigi umugwa wa Flambeau de l'Est wakoreye akazi umugwa wa Mamuru uza kunganya n'umugwa wa Musongati ubuza ku bundi gutya bica bituma umugwa wa Mamuru utsinda amanota atari make no mugwi wa Musongati
eh kudo chapeau chanque bravo kurande go umugwa wa Flambeau de l'Est ekipe bariswa hariya mu ntara ya Ruyigi navuga ngo yakoze akazi gakomeye Musongati yimumenyereza dodino navuga ngo muri no minsi yitwara neza muri no minsi se ikintu kwita animation fasi biriko iri irakora akazi kameze neza no cyane cyane kubijanye n'ibitsindo turiko turabona ama usanse yabakireko tukabona musore yaroza akabikora tukabona musore yaratari hari bakireko bakaza bakarabikora n'abandi bakinyweshye batandukanye no bwa mu kurande gumugwa Musongati ni ekipe no bwa ngo muri no minsi iriko irakora ibintu bimeze neza ndetse twa twiteze yuko muri no dugi bashana kubona n'andi mantagara kuri atatu nubwo kuyiheruka batari borohewe n'umugwa rukinzo kubera ko bari bavanye inota rimwe kuri indi twavuga duti kumva ejo nikurikira turashaka kubona umugwa Musongati igaruka ikitwara neza gukigatwara inota gara kuri atatu ariko ikipe mu ntara yarugira yabwira iti
nibishoboka nibishoboka
ama ko ni pariganya kumumenyereza umugwa Flambeau de l'Est
Feruzi yarumumenyereza mushasha Feruzi yarunaka kinogo yarugira kabiri amenyereza no mugwa Flambeau de l'Est yari ya muruyigi kumbure tugiye rero ku rundi rukino no rukino gwahuje umugwa message ngozi washowe kwirahira umugwa wa Royal FC igisindo kimwe gusa gucyo bica bituma uno mugwi wa message ngozi uduga ibibanza wifatira ikibanza cha kane muri Big 4
eh naravuze nti umugwa message ngozi via experience bafise via umumenyereza mwiza bafise via bakinyi nubwo ngo bamaranye sezo zine cyangwa zitanu bago mari babandi bazabongereza ko abandi bakuye hande mugabo gasanga hanini academy no message irafise ikintu iramura bakinyi bakaguma mu ndani bakabakura muri je mu buryo mu mutonya bakabadoza nubwo ngo ni avantage kuri no equipe urabona message ngo dushobora gutakaza match zibiri ari kagira comeback bivuye cyambere kuri bano bakinyi usanga bamaranye igihe bivuye kandi kumumenyereza navuga ngo ine equipe amaze kuyimenya cyane ni message ngozi navuga ngo nubundi bishobora kugutangaza ubona bari muri uno mwanya ariko ukisanga mu mpera za championa babazwa mu bibanza bibiri cyangwa cyangwa cya kabiri byabaye kuri cha gatatu kora ko message ngozi ikintu kizo kwereka difference na ma equipe navuga ngo asana yataramira kabuye kabagaba na ma equipe yamaze kugira experience ni ubujyo bitwara muri zina izijya nkino za nyuma kobera ko barahugira ko inkino za nyuma za fase 2 guhera nko ku rukino rwa 2024 hasigaye mu hajone zigira kuri zitandatu barahugira ko ni journée zifise ico zidetermina cyane kuri equipe imaze kugera mu ma equipe amaze gutwara ibikombe kobera ko na ma equipe avuga ati zino nkino zisigaye mbere zitandatu baca baraba kuri calendrier kwihagaze bakara amashoke bafise bagaca baraba aho bahagaze no munsi bakavuga ati tuzohura n'aba bantu bari imbere bazokina inkino zimeze uku baca batangura gukina inkino navuga ngo ziriganya cyane cyangwa icyo navuga ngo zifise umurindo wo gutsinda cyane kobera ko urukino rumwe batakaje baharura ko batakaje igikombe ngira bana bibonye mu mwaka uheze Flambeau de Centre musonga ati message ngozi zari muri kose zo se zigikombe
aho wasanga wa mbere arusha amanota inota rimwe cyangwa amanota abiri uri mu kibanza cyakabiri cyangwa cya gatatu mu mwaka uheze kumbure igana byo mu mwaka kugira igana byari rigoye cyane
ndabana no mwaka bishira kumera kuno cyane no mwaka bishira kumera kuno message ngozi ishaka gukitwara neza ariko nko ari uvuze no kino ko munsi wejo gwabagoye no rukino rwagiye kubona koreka mu gitsindo
kimwe kubusa
fiasco nimeta nka 15 y'urukino rw'urukino rurangire ne equipe ya Royal Royal yacatanga akazi nko bikora mu mwaka uheze Royal yacari equipe nziza nko byari bimeze ubwo twobwa ngo Primus League nta regularity ifise y'abakinyi cyangwa ya championa ya ma equipe muri rusange bivanye nuko ni cyaka ibazo c'ubujyo cha makigaruka tuvuze Kansas City tuvuze Royal tuvuze za Top Junior tuvuze andi ma equipe za Boja City ni kibazo c'amafaranga ni kibazo cha investissement ni kibazo cha sponsor kwera kama ekipe nta hantakura umubosi ya sponsorje amafaranga ekipe kanaka yafasha amafaranga yogakora mu mfuko agafasha ekipe usanga bigoye cyane nacyo gituma uno munsi ama ekipe afite ama academy bizo yafasha cyane gusoma ama ekipe afite ama academy kubera kuno munsi uhemba mukinyi wakuye muri academy no guhemba mukinyi wavuye wakuye muri indi ekipe niba kugora cyo kimwe nibaza ko rero ni nugukeza equipe message ngozi naye navuga ngo ku munsi w'icyenda ntibyari ibintu byoshye cyane ariko bagarutse bakitwara neza ku munsi w'icumi wa championa nibaza ko iracyari muri course y'igikombe ni equipe navuga ngo yakoze double y'ibikombe bigera kuri bibiri ni equipe nubu umva ni tenadity turi amahigwe kubera ko ibyo yatweretse muri sezirangiye no guse equipe iri kure cyane
reka rero tubabwire inkino z'umunsi ugira 11 aho umugwi ku munsi wa gatanu umugwi wa Royal Football Club hari ya igitega kibuga ingoma uzawakira umugwi wa Bumamuru FC ku rundi ruhande umunsi wa gatandatu umugwi wa Top Junior wa Bimuhinga uzawakira umugwi wa Le Coco ku rundi ruhande hari ya kibuga ingoma umunsi umusi wa gatandatu umugwi wa Musongati uzowakira umugwa Olympic Star Vitalo hano ibujumbura kibuga Intwari uzowakira umugwa Flambeau de l'Est Muruyigi hari hariya imakamba umugwa Aigle Noir ku musi wa gatandatu uzowakira umugwi wa Message Ngozi urunirumwe mu rukino ruza kuba rukomeye cyane gose na kare umugwa Aigle Noir wacafisa kazi ugiye guhura n'umugwi utoroshye umugwi watwaye igikombe mwakwete
Wasawi babwira ngo itakuwa ngumu.
Itakuwa ngumu kweli kweli. Itakuwa ngumu kweli kweli. Shoka, nikata shoka. Umurigyo kwaka. Umurigyo kwaki makamba siniumva tutabeshanye. Joseph bifusa ari muyabira.
Inomba cyane.
Kwera ko afisa kazi gakomeye cyane.
Abakunzi mu gwego n'abara kugira bati gutsindirwa hanze. Birafite insiguro kubera ko equipe sortante hari giba bigoye tanto gasanga ikibuga cagoye equipe tanto hagemo n'imvune canke equipe ya pushinzwe cyane na nabafana ba equipe kanaka. Mugabe gutsindirwa muhira ugatsindwa na equipe ikomeye. Bizari ibintu bigoye. Bizari ibintu bigoye kumenyereza za Josre ariko nibaza ko nimba ari cyo gihe ciza. Kumumenyereza Jose
cha comeback imeze neza
cha comeback no gusaba imbabazi ku nkino amazi imisa atakaza
asha gutsi na sinduru kino gwa uzobahuza no mugwa wa message ngozi
ariko
nawo nizwa byoroshye
kumumenyereza cha bugaruka no kubakinyi kuko ariko namankunda kuvuga mentalite y'abajuwe bamazi imisi batsinda mentalite y'abajuwe ramazi imisi batsindwa usanga ari ahantu itandukaniye bosinga nta namusanga bahuriye kwari ko umuntu yifitiyemo confidence ndani muri we n'umuntu amazi iminsi yumva ko ari kuri pressure amazi iminsi ntsindwa birangoye mbego no bosinga dushaka gukora rya kosa akashaka kudutsinda mbego no mukinya ciye nga hanze gutsinda cyangwa ndamuzibire usanga ari ahantu bitandukaniye nibaza ko kuranda gumugore wa Aigle Noir ejo narabonye ubyirukino gwarangiye Jose bipfusa
yarashavuye
agabuye no vuba maze heje kumugomba bitsinda gira kuri biri yizinsinzi yari yamaze gusa no vuga ati yaramanisha ndatahukana urukino gwarangiye yashavuye
yashavuye yaguma tukaje batacu yatuka
bijya bikinje bakabikubita hasi ukabona ko bari enerve cyane kubera ko basa nabatsinzwe bari bamaze gutsindwa ugutsinda plito kubera ko watsinze bibiri bakakugombora byose
Wawerekanye intege nke. Wawerekanye yuko atacumaze, wawerekanye yuko ko umuntu agukubita ikofi rya mbere akongere n'irya kabiri, hanyuma ucumureka asubire kandi ugya wundi asubira gusubiza amakofi abiri. Atana nimwe musubije.
Ni atana. Kandi urumva gera nasi no gutsinda cha gatatu. Ndaza ko ni Aigle Noir imbere we nabe.
Cyane burya tutabeshanye harimo ikibazo mu gwa Aigle Noir. Kuko ni habuze ibibazo nkuko twama tubona mu bindi yindi nta mukumbure nta migwi ibuze ibibazo bwa harimo ibibazo biraboneka yuko harimo ibibazo
cyangwa cyo nta kibazo cy'uburyo ki harimo rege
no nta kibazo ikibazo cy'ubwo nta gihari
prime uko vyahora bimeze no buzira tangwa ukuri kwa biciye mu mategeko mwatsinze hanze mwatsindiye muhira birahari mwatsinzwe mwagabuye naho nyine bafite uko bimeze birashari kwa kundi mugo no munsi nkuko arivuze ati harimo ibibazo petete
habuze ibibazo petete n'abakinyi petete n'abakinyi batumvikana no mu menyerezo byose birashoboka
ni mvune z'abakinyi barafashe umugwi umva nibibazo byahanaha petete no munsi udafitiye amakuru ariko icyo tubona twebwe nuko inkino zigera kuri zitanu Aigle Noir ntigeze itsinda
we mu kiganiro giheruka wari wavuze yuko petete umugwa Aigle Noir agira asubira inyuma kubera yuko bakoze accident ariko sinibaza yuko rigasanganya ryo gira tuma umugwa Aigle Noir utakaza inkino zigera kuri zitanu utakaza utsinda zigera kuri zitandatu wikurikiranya ni ibintu bitumvikana kumbure
dufate ko ari football
ni football
ziraja mu bihe byiza zigatwara ibikombe zikamerwa nabi kandi zigatsindwa zikabitakaza ariko ntibikura yuko Aigle Noir ari equipe ikomeye ntibikura ko Aigle Noir ari equipe imaze kugira akanyari gabo ntibikura ko Aigle Noir imaze guserukira n'igihugu ntibikura ko Aigle Noir afite abakinyi beza kandi yitunganije neza twizere ko nimiburi buri Aigle Noir turifuriza insinzi muri no rukino kuberako gutsinda kwa message ngo zibiraza gushira mu kinogo mu gwa Aigle Noir ariko gutsinda kwa Aigle Noir biraza gufavoriza kimwe abafana mu gwa Aigle Noir biraza kugarura ibyishimo umumenyereza araza kwigarura confidence ndetse n'uburongozi bwongera kumwizera kandi biraza gutuma kandi Aigle Noir yongera kuduga ku rutonde rwa championa ije mu mwanya mwiza kuberako inota rimwe nta kina kimwe rizofasha Aigle Noir gutsindwa bizaba byacitse tuvuge duti rero twifuriza insinzi mu gwa Aigle Noir nubwo message ngozi abafana kumbura bashaka kutwataka muri za comment yakavuga bati mwitwe mwaduhamwe
mwavuze mwavuze Aigle
ariko turiko turaba ama equipe mu
nkino turiko turaba turiko turaraba ubige bugya bugya Aigle Noir kugira tuyivuge tuyinonosore numugwi ukomeye ni imwe mu migwi ikomeye numwe mu migwi ikomeye turaje akakumbure mu mwaka imyaka yeze umugwi wa Aigle Noir wari imwe mu migwi itinyise mbere no mu mwaka uheze ariko turaje ibintu biko birashikira umugwi wa Aigle Noir nivyo biko biranatuma tuvuga dusesangura uno mugwi nibibazo uno mugwi ushobora kuba ufise sikuvuga yuko tuyanka ariko kumbure nyene turiko turayivuga kumbure numugwa Aigle Noir ushobora kwivyukiranya ukana ukanitwara neza mu nkino zikwikira bivanye n'ingene utubona uno mugwi n'izina ufise mu gihugu
wait and see cyangwa nuse jamais bishobora gukunda cyangwa ntibikunde byose n'umupira w'amaguru ntibi na nta susi nimwe izo birimo kurande kwa message ngozi ishobora kuza ikabatsindaga ibitsinda bigera kuri 2 cyangwa 3 bikarangira Aigle Noir itsinzwe canke Aigle Noir akavuga iti twifate rugabo dukora ibintu bimeze neza dutsinde mugabo ndiko ndabona ko ari ubivuze Aigle Noir kiri yavunikisha abakinyi Blanchard yavunitse umusatirizi wabo muri no minsi ntaragaruka
Asman Ndikumana aragwaye ari uwundi yagize isanganya Yannick inkuru nziza bita mukude numwe mu bakinyi beza
abakinyi bose bashaka gukushinga ikipe bagatsinda ikipe ya message ngozi ahantu mbona ko message ngozi ishaka kugora
ariko rero ikibazo gihari ku mugwa Aigle Noir n'ubusa abamyugariro babo
Défenseur
ya Aigle Noir
la défenseur
ni défense guma itsindwe bisinduraje uraje ningino baguma banganya urabona yuko nyinshi igisindo kimwe kukindi urumva na musi numwe no défense mu Aigle Noir ida sindwe bisindwe
ari binagoreye nuko iyo défense mu gihe atake iba yabonye ibyo bitsindo défense biragoye cyane yuko iza ku kugarira basibazigame ibyo bitsinda batsinze nibaza ko kimwe mu kintu cy'ambere umumenyereza Josele bipfubusa duse nabamuha imikenyuro duse nabamufasha ahantu hambere gukenyura ku kino rwa message ngozi abanza kusora defense
yiwe agabe kuri Raul Vyamungu azobaseka kuko numwe
wa numwe wa bagaruka bakabikora on sendjame kubera ko ahantu bikorekera mu kinyamaze ukina sezo zine cyangwa zitanu ukashaka kuza kugorera ni ku rukino rwa ekipe ikomeye bana bakinyi n'abagaruka bagakora ikintu kibi cyane defense kuko ni imiburi buri basi nimba botsinda babanze bakosora defense yabo nimba bogabura bagabure mugabo atabayankese kubera ko nimba Aigle Noir zo kinara no rukino bagasubira gutsindwa bino bitsindo bishobora no kurangira batsindwa kubera ko umukinyi amaze kugabura match zigera kuri zibiri nta cizere na kimwe yuko atatsindwa kubera ko kwanza ucurugara kuri average goal je natsinze bitsindwa bibiri muri mita ya mbere cyane natsinze kimwe ndatsinda n'ikintu muri mita ya kabiri ubwo bagarutse n'umundi barangombora why not badashaka no kuntsinda kubera ko defense ntibiri yasira muga defense mugihe maze kwistabiliza mugihe defense maze kuvuga iti nimba tutatsinze twa tugomba twugarire tubona ijyano tutarimo muga tutabayankese kwera ko nubundi ushaka no kunganya kanganya n'indi ya equipe ugasanga uri munsi ya Krasema peut-être uri imbere equipe kanaka cinye nyuma ya equipe kanaka bivanye nuko iragusumba ibitsindo babanze kwanze bakosora ikibazo ciki cino defense hanyuma miriye twarabonye simbi cyane kai na defense twarabonye baragaragaza bakabira
ariko rero kugira defense shikigwe ihobahobe ni miriye
Miriye
ni kibazo cha miriye
numero 6
ubwiye ni miriye imeze neza defense ni shikigo tutabeshanye
nakazi
kwa mpisi kibazo hose ogira na mpisi kibazo ku busatirizi hagati ni nyuma n'abanyegori uravye nibisindo bamubasindwa ifisi kibazo cha abanyegori
ayi mitwe miterekano twarabonye ko ni kimwe mu kintu kibagoye sinzi ko ari umuntu yaba yaramanutse no kuri runo rukino ku munsi w'ejo wo muri message ngozi aza kuravuga ugiye Aigle Noir yitwara ariko nimba bizobandanya kuno message ngozi karonka imipira myinshi imiterekano Changi za kufra.
Changi
za korne. Bishobora kubera ikibazo gikomeye mu Aigle Noir. Kora ko twarabonye imipira yose imiterekano baronse. Kurande ku mugwa Brodie Sport Dynamic. Vyaragwishye no kwita positionnement aba défenseur. Kurande ku mugwa Aigle Noir ni imipira twabonye umunyegoro yagiye rakurayo. Twaza gusanga petite ari erreur de marquage. Kurande ko ba défenseur ugasanga umukinyi yacomotse. Cyangwa sanga abashye no kwita kudacungana neza. Ibaze nk'ubugenda ahagaze imbere yawe. Wowe uri nyuma kuri couverture y'umunyegoro. Umupira turabana umukinyi wa equipe adverse arawukase ni muri kona je ndamubonye ko asimbye mugandi ko ndaraba direction y'umupira sinzi ko nabibonye none umunyegore w'umugwa Aigle Noir yagowe cyane Mohamed yagowe cyane nabana bakinyi basatirize
baguma bamusunika bamusega ni igitsindo cyambe cyaciye muri cafeage bamaze kumusunika bamaze
kumusunika
bugira kaya kazi ni kare kakuye gukora Alain umunyegore wa Aigle Noir na kazi
kama defenseur ba Aigle Noir
kubasunika bavi imbere y'umunyegore
je maze kureka ngo kiri umupira uri pause usha kunsinda byoroshye navuga ngo rero byari bimeze kuno nko kundwi ya 10 navuga ngo byari ibintu bitoroshye ku makipe amwe tubanana n'ibitangaza ku andi makipe ariko gato tugaruka kuri barutahiza mu beza
reka tubandanye tukumbure tubandanye tubabwire izindi nkino zisigaye cyo tugaruka barutahiza ndese je duhereza kuri classement ingene imigwi sumbasumbana amanota ku rundi ruhande umugwa Kayanza United uzoba akiri umugwa Burundi Sport Dynamic tuvuge yuko uno umugwa Burundi Sport Dynamic ushoba uzobawo worohewe kumbure usoba worohewe mu mugwi wa ariya mu Kayanza
biragoye biragoye Burundi Sport Dynamic yibonye mu cyano kwita amanota agera kuri abiri kandi ba inota rimwe kandi bamaze gusa n'abatsindwa bagagaruka bakabikura bakabona iryo rimwe bahatswe no kubona amanota atatu kubera ko nico bateye kigarwa ni poto sinibaza ko bazakorera mu gwa Kayanza United ariko ndongeye ndabivuze nkuko bimeze kuri Aigle Noir nimba ari cyo gihe cyiza cyo kugaruka kuri andi mugwa Kayanza United batsinde Burundi Sport Dynamic nubwo nabonye ifite abasore bakubagana nubwo nabonye ifite abasore bakubagana nico gihe cyiza kugaruka kuri andi gumumenyereza Marsak bar
ku rundi ruhande urukino rwa nyuma gwindwi ya 10 na rimwe n'umuguru uzohuza Flambeau de Saint na Rukinzo urumva yuko ino migwi Atletico Newell yatakaje umugwa Atletico Newell waganije umugwa Abuja City kangiza rero nuko twabwira classement ingene yifashe umugwi ufata ikibazo cya mbere n'umugwa Bumamoro ufise amanota 23 umugwa ufata ikibazo cya kabiri n'umugwa Musongati ufise amanota 18 ikibazo cya gatatu ni Burundi Sport Dynamic yashobora kuduga ufata ikibazo cya gatatu n'amanota 17 ikibazo cya kane n'umugwa Message Ngozi nawo nyene washobora kuduga ikibanza ukaba ufise amanota 17 ikibazo cya gatatu no mugwa Flambeau de Centre na manota 16 ikibazo cha 6 umugwa Atletico Newell na manota 16 ikibanza cindwi umugwa Aigle Noir ufise amanota 18 ikibanza 18 umugwa Vitalo na manota 18 ikibanza 9 umugwa Real Football Club na manota 12 Top Junior ikibanza 10 na manota 12 ikibanza 11 umugwa Flambeau de l'Est na manota 12 ikibanza 12 umugwa Bujumbura City na manota 11 ikibanza
13 umugwa Olympique Star na manota 11 umugwi uri mu bibazo byo gukoro imigwi iri mu bibazo byo gukoroka n'umugwi n'imigwi ya Rukinzo Football Club ifata ikibanza 14 na manota 10 umugwi wa ifata ikibanza 15 umugwa Kayanza United na manota 6 umugwa Le Coco ukaba ariwe ufata ikibanza cya nyuma na manota atarenga kurane
yasuruva ko ibintu bikomereka ko mbere turindiye turabe ku munsi w'indwi ya 11 ko ama equipe azo kwitwara turabe nimba abatsinzwe ku ndwi ya 10 bashaka kugaruka bakitwara neza bakabana insinzi nimba nabo abagabo bashobora kubikora ndetse nimba nabatsinza bashaka kugaruka bagakonfirma bakibananira amanota agera kuri atatu
Steve Gaterese reka ndagushimire
Bosingwa ndetse nshimire n'abakunzi ba Indundi TV twizeye ko tuzogaruka no kundwi ya 11 tukaraba uko vyagenze
ego uyo ni Steve Gaterese ngira mu mbizi vitariki yashe gusesa ngura ingene inkino za Primus League zari zimeze kundwi igira 10 reka yo ndabashimire mwese mwashowe kudukurikirana muri benshi ndese nkaboneraho nakage ko kubifuriza mubandanye ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro by'inkino